Iindumiso yesixhenxe. Ishigayon kaDavide awayivumayo kuYehova ngenxa yamazwi kaKush umBenjamin. Yehova Thixo wam, ndizimela ngawe, ndisindise kubo bonke abandisukelayo, undihlangule, hleze bawuqwenge njengengonyama umphefumlo wam, bawudlavule kungekho mhlanguli. Yehova Thixo wam, ukuba ndithe ndenza oku, ukuba kukho ubugqwetha ezandleni zam, ukuba ndimphethe kakubi obexolelene nam, ndambunyula ondibandezelayo kungekho sizathu. Malusikelelwe utshaba, umphefumlo wam liwufumane, lubunyashele phantsi ubomi bam, uzuko lwam lulalilise eluthulini. Khawusuke ume Yehova unomsindo, kuphakamele ukukhuphuma komsindo wabandibandezelayo, uvuke undikhawulele wena umise umgwebo. Ibandla lezizwe malikuqonge, ubuyele phezulu phezulu kwalo. UYehova uya kugweba phakathi kwezizwe, lithethe ityala lam. Yehova ngobulungisa bam, nangokugqibelela kwam okukum. Mabuphele ububi babangendawo, ulusimalise ilungisa. Ungumcikidi wentliziyo nezintso, Thixo wobulungisa. Ingwele tshetshe yam inoThixo, umsindisi wabantliziyo zithetye. UThixo ngumgwebi olilungisa, unguThixo obhavuma yonke imihla. Ukuba ongendawo uthe akabuya, ulilolile ikrele lakhe, isityedile isaphetha sakhe, wasilungisa. Izibhekile kuye izixhobo zokufa, uzenze zanomlilo iintolo zakhe. Uyabona, yena unenimba yobutshinga, ukhawule ububi, wazala ubuxoki. Umbe umhadi, wawugomba, wayela esihogweni. Awusebenzisayo, ububi bakhe bobuyela entlokweni yakhe, neselukhukhanyini lwakhe kufike ukungonyamela kwakhe. Ndiya kubulela kuThixo ngobulungisa bakhe, ndivume ngendumiso kwigama likaYehova ophezu konke.